Imali a CDF mali ape gwa ijinkoso ajinkoso imwaga amwaga wate gwa ijinkoso ija Dundumwezi mu 12 January 2024 bugagali buzuba ibubo tugalo obo ibantu bagale mbere de mali kujibera jama grant amwaga wa 2023 numagali kutambula mali ngobagali mbela basi kulembera kumali aya mbabo abo ibagayitidwe okuya kugasugwe kwamba wetu bakakubwe macheke amali ngobagale mberede ibantu ibasiyene siyene ibanzulirwa mu mawada indene indene muchinkoso cha Dundumwezi bagayinka mu bunji buya kutola lubazo kujirebe eji pele bakansela ibalanganya wadi na bibiri mu bwimini nabantu babo bakapatwa ambo otu
nonse no ma clubs nomanda kutambula imali ma grants ndamulomba kwamba kuteti ayo mali kwabelese munzira ili gabo
pele basi juno ba kansoro yachili giti ya Kalomo bakoyi magaya bakagutwe yabantu bonse bajaniga munsangano yakabwe ya mali muri mbobere de kwabelesha
today also be giving out ma grants imali atara samba tuliepe samba tubere samba tuberege mahana samba tutieni tuberege
Iba iminisi mungende ya milao kuchinkoso cha Dundumwezi bae digasi ngombe abalo bagaliko kuchi hano eji.
So moto onse lupe kwa mali ama grants. Eimota iyomu tobeha mukapotu kapotu mwata kwa abereha chayanda.
Pele ibantu ibazulirwa munsangano yakajwa yakutambula mali ama grant mukuzwa obu bari tonde yakukomana ichitambike. Pele kujibera ija kwa abira ima grant aya imali agabele shegwa ngu 2,151,856.55 ngwe. Iwozwa kumulimua Speak Up Youth Project. Mugubegela anto mwa Voice of Kalomo mujirigiti ya Kalomo mebo ndime komoni Mumbuna.